Yeah. Ngithathe wesikole emphelela.
Pu 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 pu. Buka umsebenza kaNkulunkulu. College sesikanje.
Hayi sesiphakathi.
Lalela. Mark Tyson, so we don't own, eh?